kutokera hangu kwedu kumasvingo ndekuti baba ndinoda tsamba baba ndinoda tsamba mambo ndipeiwo tsamba ndakupinda musango wenje mambo ndipeiwo tsamba ndingataura zvakawanda asi ndinoda kuti udzokere naro kana wadzokera pahauna unongoti vaitaura kuti mambo ndipeiwo tsamba
Indeed.